zance kiso numa na sarace dan wasu sun taya an bar su a kwance ki sallama ki amince in kika bar ni tunda zan die mauce makauniyar hanya ce in kika bar ni ba ni ba bullewa ki bar fata
Bazana
saka ta haushi